Bathanda kulinto kudlala yokufaka imali igame ishintshe ngo-2. Mase kuma ifike ku-2 iphelile igame. Sasibathanda ukuthi umizwe kahle, hayi kabi. Hayi kabi, hayi kabi. Sasibathanda thina ukufaka imali yethu nabo. Sibabiza ngokuthi yimpatha. Ukuzwe kahle umncane bayimpatha kaNkuluNkulu kuba noba ulova. Ubona ngathi uyabona. Agcina ngafikanga lathi ithatha uyabona khona. Ngilalele kahle. Into esasibathanda ngayo babeyikhweqe kanti thina sibancane ngomzimba. Ngoba into kaNkuluNkulu ayiyi ngeyikhweqe. Iya ngento ekhuluse ngaphakathi. Igama layo yikharakta. Babake. Uyabona ukuthi makufaka igame sasazi ukuthi izosheshe iphele, izoshaya ngo-2. Ngoba sasibagrisa, ikhotho grisa lokushini. Sasithanda le nto kuthiwa nathi bakhotho nathi impathisa. Uma kuthiwa nathi impathi, ingabe speed. Yabo, wawazi ukuthi impathi uvele uthi, uvele ubale kubhekene, impathi uvele ikulandele. Nathi ibhola liyimele lapha. Manje njengoba ikulandela, uma ubuya, uvele uthi kanti ikhu. Yabona njengoba ithi ikhu, izovele icashe uyakhula ize nge-speed. Ngesikhathi iza nge-speed, uvele ulahle ngomzimba, kodwa mncane vele ngomzimba. Uvele uthi ngomzimba, ivele uzozele ngesisu. Wena usuyibhekele kanje. Sasibathanda-ke, ikhona abazalwane. Kodwa yonke lonto kunabadlali bakithi, ofana ngabadlali loswalozi. Abafikanga ngoswalozi, isikili sasisikhulu. Kodwa into yokuthiwa isikili yaphela. Ngoba yayingekho, abazange kwafike ngoKaizer Chiefs. Sasibamakile ukuthi noma kanjalo uzoyidlalela iPirates. Kodwa into yokuthwala into anayo akazange akwazi ukuba nayo. Ngizothi mina into yokufikisa la uyakhona ukuba nekharakta. Wangilalela? Kunabafundisi phakathi kwethu abadumile bebeshumayele bamoshe phansi bahambahamba balijika. Khona into ekudinga iyibuzo balijike kanjani? Iskill besiphezulu, amandla abephezulu. Kodwa khona into esiyibona athi khona into engazange yakhiwa engachozwanga empwalini. Yingakho noma esesisakhiweni uhamba gquzula abanye abazalwane. Ngoba le nto yakhiwa enkwalini, kuchozwe amatshe enkwalini. Bazalwane, mazochozwa ikharakta, mina ngiyazi ikharakta ichozwa kanjani. Umfundisi ukeke akuthethise wenze kahle, kanti khona izinto ayiqedayo kuwena. Khona uyamazi abazalwane abathi bebahle into ezikaNkulunkulu kodwa babi banamaconsi. Kwesinye isikhathi umfundisi akakubopheli kwesinye isikhini ngoba uyakwazi ngeke ulase. Kunala kudlalwa khona nakubeka ebhentshini. Ungaphathekanga uma ubekwe ebhentshini, khona into yakhiwayo wena. Uma asho ukuthi bekufanele ngiboshelwe, bekufanele ngidlale kule geba. Yazi ukuthi njengoba ehlale esebhentshini, kukhona into asayikhanda, ukhanda ikharakta. Ungabe ufuna ukuyifaka, uyophelela emangcwabeni. Akasiyimisamarazi kaJoseph. UJoseph usuka endaweni yakubo yeKhenani. Unikezwe igamente ayinikezwe yona, yayiprofetika kuyona igamente yaka-Israyeli. Liyambalabala isimbolazi i-Egypt. Liyambalabala isimbolazi indawo yakhona. Into ayinayo wena ikharakta. Ngoba eyazi ijeni yakhe. Nathi into esimbamba ngayo ngoba ikharakta iyathestwa. Kunamadoda awu-2. Joseph. UJoseph asizwa kuthiwa ibamba abantu ababulala abawu-1,000. Bese kunandoda kuthiwa uSamson. USamson wayenamandla kodwa ikharakta ingekho. UJoseph akabonakali njengomuntu ophofu kodwa unekharakta. Umbuzo ongawubuza ekugcineni ubani onamandla, umuntu wekharakta. Ikharakta inamandla kunokukhuluma. Ikharakta inamandla kunokushumayela. Ikharakta inamandla kunokuprofetha. Ikharakta inamandla kune-healing. Ikharakta inamandla kune-deliverance. Kunabantu abathi sebephulukisa abantu ekugcinweni uzothiwa benze amahlazo. Bayakwazi ukuphulukisa kodwa ikharakta yakhe wapha. Ufuna sithandaze yinde itshumayela mangathitsho yinde le teaching athatha 4 days. Kwafika intombazane yamphuca amehlo ngoba ikharakta ayithestwanga. UJesu ukuze ame wayewuNkulunkulu kodwa umuntu. wathathwa isentabeni othethwe character.
Yeah.
Wafikwa ngqoba. Nazi izinto ezothetha ama character. Nazi izinto ezithethe character. Ngabe ku presentation team, ngabusebandleni ngabufundisi, ngabuse business. Into yokuqala ethethe character power. Power. Wabonile ama council, wabonile ama leaders of different political organizations. Ume kwi power ye abuser. Kube character lengekho. Isikhathi ethi abuse i power ivule ibulale bona. Kunabantu abangaphili namhlanje abaqetshiwe. Abaqetshwanga isipending, baqetshwe ukuthi bebe ne power kana bathestiwa. I power evela destroy abona ijele bangayiqeda. Uyabazi ngeke babale ngamagama. Kunosoma business. Abangama business athe makhulu ama multi millionaire. Wavela wathesta, kuthe i power yakuthesta. Wa abuse power, wavela phatha kabi isebenzi, waphakamela abangabantu. Kunabantu abathi bebebulawa bebusiswa uNkulunkulu ngokuthi icharacter banayo, bese begibela phezu kwabangabantu. Kodwa ngithi ihlahla wagibela ngaso mhla uyaphezulu. Ungabe wagqashula amagatshasi, ungabe waceda. Kunomfundisi wanyuka ngaye kulolu gcobo nalo. Ungathi uma unyuka ukhetha abafundisi ubadelele. Ngoba phezulu ngeke ugarante kunezipho zakhona, kanti nanemhlabeni kunezipho zakhona. Kunezimpothi usophezulu umdingo baba umdabe, ngoba uzazi liwa kanjani. Ithi unyuka kunyuka nabo kungabaqinezile. Ithi unyuka ungathathi obhusha ubagawule. Uthi awusabadingi ngoba indawo nendawo inezinto zakhona. Uyosinda kanjani? Maintain eye character. Iba ne-alarm system. Iba nama-principles. Ozothi uhamba uthi 1 or 2 akuwuthinti. Ngoba ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi ogcotshiwe akafuni ngaye. I-power. Omunye i-abuse yokubulala. Number 2. Finance. Amandla abantu abaningi. Especially ake ngiqale ngabafundisi. Hayi bonke noma ngithi incwadi zenkosi kunengcinzi zenkosi ngenxa yemali lave kahle ngenxa yemali sephelile noma ishumayela seshumayela imali sezimiyekile uJesu kuba iprosperity Monday to Friday qala unyaka prosperity 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 is message yakho i-message yakho ayisasha ukuthi uJesu wenzini ithi ugcobo ukasibanibani aw you understand that thing ishoyo usesethandaza sicela ungicela ungibeke kancane ithi ugcobo usubona ke mabadlene noma ubuka TV uthi uJesu uvela kancane kuvela ugcobo lukasibanibani kuvela ugcobo lukamprophet kuvela ugcobo lukababishop kanti kuvela ugcobo lukampostoli umnikazi wogcobo yena yasithelisa ngokuthi ngesikhathi esithela abadimona kakhulu emadleni ngesikhathi enika uJesu amadimona abadlelise ngobuye ajokwazi wafika Akamisa kiyobathotsela kuwe uma yena nimfindezela kuzophela amadimoni kuzophela amayithethe kuzophela ophikile bagcine bangasedaka ngoba niyamfindezela sasathandaza uthi uma ningiphakamisa imini ngiyobadonsela hayi baniphakamisa igama lebaba ayikho effect mission efika ezulwini ayikho asabelo efika ezulwini the full gospel ayikho ezulwini the African full gospel ayikho ezulwini noma ungalibiza kamnandi ayikho ezulwini ezulwini othola abantwana bakankulunkulu kanti khona emqhele ngiyazi ikhona emqhele hey Kuvele kuvele uzukhuzalo kuvele kuvukelo uzukhuzalo kuvele kuvukelo uthubamba lo kube nokhomba sabe sewuyeke khubeka nejeni shumayela uJesu okungeke khuza uyeke ngoba udistephu ecebeni likankulunkulu angabe uqhubeke nayo ngesikhathi ulibe nokhuza abazalwane bahlalisa phansi uje usathane uyakudileyisa he's causing he's putting a spirit of delay ebandleni bayeke okungeke lungisa uyena vele uhambe naye ngoba ukuze ungalahlekelwa kumkhele kunemkhele eseyembathi kunemkhele eseyigqoko webazalwane The last test, access to sex. Ile nto ke eyenzeka kuJoseph. Uthi unkosikazi kaFaro lala nami. Uthi nginike konke. Kodwa nginikazwanga wena. Khona into engifuna ukuxwayisa wona abantu abami. Ngicela uNkulunkulu anisize, nihlakaniphe. Ningabibi nodwa ey'ndaweni zokuthandaza nabafana kanti abantu abadala abekho. Ngoba usathane uyathanda kufaka ungcola entweni enokukhanya akuthi noma nenza izinto kodwa into yenu nicacise noma nenze shouta ningcolisi akulona ivangeli elisidala kodwa lokhu ikhulumayo ivangeli lamanje ukuthi uma nifuna ukuphila kahle endleleni uma nizomyeka umuntu omdala nithi mzokhuza omoya ongcwele uNkulunkulu akababekanga ngephutha kunezinto umoya ongcwele akhuza azathule ngokuyamcindezela kodwa uma kunomuntu omdala hey kube khona into ethukayo uma siyakhumbula ukuthi ngingakhuza ningahambe nonto sesiyathandaza egameni likaJesu sesiyathandaza ngifuna ukusho nento bazalwane ukuthi character as long une character ukuba babake manje ukuba uJoseph wavuma ukulala nenkosikazi kaFaro lamaphupho namavisions ayewabona ezwe lakubo isithungo sakhe sikhothangelwa abafwa sikhothangelwa uyise nonina that was symbolized ukuthi yena ozoba yichief ezophatha bona wayekuqedile ngaleyo nto